Awukera ku tariki zitandatu mu kakaro uno mwaka wa 2021 niho abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye bazoba baramuka bakora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Icyo kibazo kikazokorwa n'abanyeshuri bagera ku 53,778 bakazokora mu masantre agera ku 166 naye bazucungera uko icyo kibazo kiriko kirakogwa bakaba bagera ku 2,860. Mu gisagara cha Bujumbura hakazokura bagera ku 211 mu bigo 21 bizokwakira ico kibazo. Ku mashuri twashoboye kushika ko hani Bujumbura hose batwizeza ko baronse akajyo ko kwitegura bihagije nari gikiranga misi c'ivyigwa bagihejeje ku mwanya. Ngo kuri lise munisipale yo kumusaga aho kuri uno muhingamo bo basa nk'abarindiri umunsi wejo aho kuri iryo shuri nyene bahejeje gupanga uko abanyeshuri bazohakora bazicara. Twabamenyesha ko iryo shuri rizokwakira abanyeshuri bagera ku 308 bavuye mu mashuri atanu atandukanye. Naye ku ishuri benshi bita Ecole Indépendante de Bujumbura twasanze hari abanyeshuri bake bakiri ko baraheraheza ngo ejo bikunde bakora icyo kibazo. Ejaho bukera urakora ikibazo kuburenganzira bwo gushobora kuja mu muri kaminuza imyiteguro kigejeje he
imyiteguro ikugenda neza urumva turafise ama épreuve type tugomba tukora gusa nyine hariyo bon ubwoba bukeye mugabo comme la bataille ya mbere twashoboye kuyitsinda ni ubu unye turashobora gusubira tukabitora kandi
Uravye uravye manota yose mu ishuri uravye na nukune umyiteguro aho ugejeje urabona yuko uzohava unezereza abavyeyi ndetse n'igihugu cyo kwibarutse
ndavyibaza kubera vraiment mbona ndi prête ndavuga ko ndi prête yuko bikubikora byose j'espère nuko imana yuko zobifashamo hama mwongere amanota nari mfise mu ishuri nkangira plus que ça
Tukwifuriza amahirwe masa yejo.
Ego, merci beaucoup.
Eja ubukera urakore ikibazo kiguha uburenganzira bwo gushobora kuja muri kaminuza imyiteguro kigejeje he
ego imyiteguro imeze neza gusa nyene harabuse ubwoba gusa nyene tuma nyene dusenga Imana ko tuzobitora ego
uravye manota yose mu ishuri muri exeta ubona bizokorohera cyane kuronka ayashimishije
ego ko muri exeta yagiye bisa biba byoroshe papa ivyo mu ishuri ego
ndakwifuriza amahirwe masa yejo
ego murakoze
usanzwe ari prof des études kuri iryo shuri yatwijeje ko aravye amanota abanyeshuri biwe bafise afise icizere ko bazomenya bose kuko biteguye kuva umwaka w'ishuri wa 2020 ushira 2021 ugitangura mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye igitigiri cabamenye co bagishimishije
ego cyane kuko dufise ijana kwijana bayijana na batanu bose baramenye bafise ama diplome ama certificate niko bayitu
mbega ku munsi ejo aho bukera haratangwa haratangura ca kibazo giha uburenganzira bwo gushobora kuja mu mashuri ya kaminuza hari cizero ufitiye abana bawe gihagije
Jesse novuga ngo nicize novuga ko ntankeka ko bazomenya kuko twegeye mu gutegura abana dutangura umwaka utanguye bisigura yuko itariki 9 zo ku 9 ku mwaka uheze bari batanguye kwitegura hanyuma rero ibibazo byanyuma biheze turagira n'umwanya mukeya wo gusubiramo ivyigwa tukabasubiramo bari hamwe bari bafite n'umwarimu hasigaye naho tabaye misi ibiri cyangwa itatu kugira umwe wese asubire mu bimwe twamuha nico gituma mvuga nti imyiteguro yagenze neza kandi niyaza katankeka ko bazotorika zo bose
murakoze cyane
murakoze namwe.